Te Waiata, o Te Kori, Tinana, Tahi, Rua, Tahi, Rua, Torufa, Kori Kori! Kori Kori! Paki Paki Maira!
Paki, Paki!
Oringa!
Paki, Paki!
Oringa!
Paki, Paki!
Oringa! Ah, Whai Mai! Ki te Maui! Whakamuri nei nei! Peke, peke! Mātou tākahi, Maui tākahi, Bibi Wawa, Hurihia, ki te Maui, whakamuri nei nei, peke peke, mātou tākahi, Maui tākahi, Bibi Wawa, me kori tinana. Ki te mātou, ki te Maui, whakamuri I nai nei, peke peke, peke peke, takahi takahi, takahi takahi, haere ki te Maui, haere ki te mātou, whakawhiti, whakawhiti, wiwi wawa. Ki te mātou, ki te Maui, whakamuri I nai nei, peke peke, peke peke, takahi, 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 takahi. Ringa ki opona, ringa ki opona.
Hei,
hei, ha. O te reo,
ha.
O te reo Maui.
Hei, ha.
O te reo rangatira.
Hei, ha.
Kia kama tātou.
Hei, ha.
Ohana ki te ao.
Wiwi wawa, wiwi wawa, wiwi wawa, wiwi wawa.